ndaramukije barundi bose bava bakagera n'inshuti z'u Burundi ndabwira nti nimugira amahoro nimusanga amahoro ubumwe burangi Burundi amajambere tuvyagire tujandajande ku ijambo ry'ubugabo twarazwe na basokuru Barundi Barundi kazi inshuti z'u Burundi mu masaha make indirimbo inzamba amashi n'amajwi meshi biraza gusamirana mu gihugu cyose duserure umunezero dufise wo gusezera umwaka turangije turi bazima no gutangura umwaka mushasha w'2024 dufise amagara meza umunsi wa mbere w'umwaka niwo munsi mukuru utegurwa neza kugira ngo uhimbazwe neza ku isi yose kandi uhuza benshi kurangiza umwaka nishaka ry'Imana niteka rikomeye arico gituma tubanje gukengurukira Imana mushobora byose yari duteye tugashika kuri uno munsi dusinzira tukikoma turi mu mahoro n'umutekano kandi turi ku kivi iyo mana nzima twese tuzeye ko urukiza tuzi neza ko uyizeye adatetegwa nihabwe icyubahiro kidasanzwe kiyibereye turayisavye izibandanye itugumiza mu maboko yayo muri uyu mwaka buca dutangura twizera ngo tuzowumara duhimbarwa naho tuzoba twigejeje mu iterambere turipfurije umwaka mushasha mwiza abarundi bose abo turi kumwe mu Burundi n'abari mu mahanga tutibagiye n'abanyamahanga baba mu Burundi abari muri he bitoroshe abagwaye abari mu mabohero turasavye Imana ibakoze kikiganza cyayo kugira ngo twese dutangure umwaka dufise umwizero wo kubaho neza maze jo haza haze habe heza gusumba ejo hahise kuri twese Barundi Barundi kazi bavukanye inshuti z'u Burundi turangije umwaka turi mu gahinda kadasanzwe kuko Burundi bwaraye busubiye guhekurwa n'abicanyi bo mu mugu w'iterabwoba rede tabara ofise icicaro mu gihugu cy'u Rwanda nubu turasubiriye gutera ivyatsi abo bicanyi bahekura Burundi ibibondo arivyo byari Burundi bwejo turahojeje kandi imiryango yahekuwe twangira turemesha bakomeretse tubipfuriza imisuhuko yavuba kugira ngo basubire ku kivi mu bijanye no gutuza uwo mugwi w'iterabwoba twari tumaze igihe tuganira n'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda ngo turabe ko bo kwikubita gashi bagashikiriza ubutungane bw'u Burundi abo bicanyi ariko twaraye tubonye neza ko ibyo twayaga kwari kudusuka inkore ku maso ahubwo bagumye babaha uburyo bwose bukwiye ngo badusamaze hanyuma batwubire nta numwe atabizi ko hamande yo gutikiza inganda mu 2015 ufashijwe n'ico gihugu nyene uwo mugwi waciye uhungira mu gihugu cy'u Rwanda uraharonkera inyigisho z'iterabwoba n'ubwicanyi Abarundi ntimuzokwibagira ko wahereye kugandagura abana b'imiryango mu ruhagarika hariya mu ntara ya Cibitoki none ubu naho bakaba bubiriye abene gihugu mu Gatumba ahacu ntacu tutari twakoze kugira ngo turabe ko ugo ruhagarara hagati y'u Rwanda n'u Burundi gohera mbere n'amakungu ni vyabona kuko yadukeje igihe twebwe nyene twafata ingingo yo kugurura urubibe hagati y'u Burundi n'u Rwanda ngo abene gihugu b'impande zose bashobore gusubira kugenderanira turibuka akanyamuneza abanyarwanda bagize basubiye kubona ikiyaga Tanganyika basubiye kubona umukeke n'indagara none utwo twigoro twose igihugu cy'u Rwanda wemeye kubisubiza ibisi ico twiyemeje nuko tugiye gufata ingingo zose zishoboka kugira abana b'u Burundi ntibasubire kugandagurwa bunyamaswa n'ivyo birara dusavye abarundi bose guhagarara amagabo kuko umutwe w'iterabwoba urasasiwe vy'ukuri ndava mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ariko naho biruko ntiducike inkokora mu ijambo ry'Imana niho handitswe ngo imbere y'uko mutata na mugenzawe urabanza umusaba amahoro ngo niyanka amahoro uratabaza abagenzi kugira bamuhanure n'ivyanka naho Imana izogira ikivuze. None rero turasubiye gutera kamo ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda gukubita agatima mpembero bikubita gashi bigenze runtu babone ko inzu mubanyi hiye nagwawe ibigeramiwe. Abanyarwanda n'abarundi barabana y'ingwe ntacyo bizoteza ko imbere ubwo butegetsi. Tugiye kandi gutaka makungu n'abantu b'umutima ukunda amahoro kugira barabe ko bogondoza ubwo butegetsi butagira ubuntu kugira barekure abakuru babo bicanyi baze mu Burundi hanyuma intahe bakubite mu gahanga. Niba atagati naho bamenye ko bariko bakwega karambaraye kuko bariko barema urwanko hagati y'abenegihugu b'ivyo bihugu ataruhara babishisemo. Barundi bene wacu, naho twahuye n'izo nyatsi turashimiye abateramiro amahoro n'umutekano bakorera muri ya nyabune igizwe n'abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe ubutungane n'abenegihugu kuko kubera abo buracha bukira nta uturuka buka ngo atahe bunyama. Amahoro n'umutekano bikwiye igihugu cyose. Iki gikorwa gisaba ko atamurundi n'umwe yo kwiyonjorora hageze guteramira amahoro cyanke guhinda ikibiri cyo gutera iteka impetso yaduhetse aribwo Burundi bwacu. Barundi barundi kazi nshuti z'u Burundi, hampande yo guhangana n'ikibazo cy'amahoro twarabandanije urugamba rwo kugarukira ubutungane no gukingira agateka kazi na muntu. Turangije umwaka abarundi bose bidegembya bashobora gushira habona indongozi zibakorera nabi ndetse biboneka neza ko atamuntu n'umwe mu Burundi ari hejuru y'amategeko. Mu bucamanza naho bitaratonganuka neza turabona karusho kuko ubu umuntu abiravye duhanzwe n'imanza za kera zaciwe ngondagonde. Aha tukanezerezwa n'abacamanza bisubiye ko barihana kandi bakemeza mu muzirikanyi wabo ko bemeye guhindura ingendo. Twarabonye neza ko kugira urwego rw'ubutungane rukore neza ko ari ngombwa guhinyanyura amategeko kugira ngo ajane n'ibihe. Ni muri iyo ntumbero amategeko atari make yahinyanyuwe uno mwaka kugira haboneke umuco n'uwumva ko arenganijwe abone ko afise uburenganzira bwo kurenganurwa. Turizeye ko uwo mwaka inama nkuru y'ubucamanza izoshobora gushyira mu ngiro imanza yagoroye kuko amategeko azoba yamaze kujya mu ngiro. Mu bijyanye n'ubutunzi n'iterambere turahimbawe cyane kubona dutanguye umwaka mushasha tumaze kuguruka amaso tukabona aho turi niyo turiko turaja aho naho sahandi no gukura igihugu mu bukene tukigaba tukigaburira isura ryacu n'igihugu rigahinduka imbere y'amakungu. Ihangiro twihaye nuko igihugu cyacu coba ari igihugu cifashe cikaba kikigaburira mu mwaka w'2040 giteye imbere mu mwaka w'2060. Nico gituma icivugo ngenderwa ko tugiye kwisunga mu bikorwa tugiye kurangura muri uyu mwaka ari twubake umushinge w'imbona kazoza y'u Burundi 2040 n'2060 duhereye ku guteza imbere ubuzima bw'abenegihugu. Barundi barundi kazi nchuti z'u Burundi, kubaka umushinge w'imbona kazoza y'u Burundi nta handi bihagaze atari uguhindura ingendo n'inyifato. Nta handi bihagaze atari ugukunda igihugu bwa mbere tugakura amaboko mu mpuzu tukagikorera. Ndasubiyemo nta vyizana birarondegwa. Umurundi wese ahari hose ategereza kubona ko ari ku kivi, yaba umukozi mu bisata by'inzego z'igihugu abone ko ari ku kivi afasha abene igihugu kugwiza umwimbo, yaba uwikorera ivyiwe abone ko ari ku kivi agwiza umwimbo. Twese tugira urunani mu bikorwa by'iterambere atawurya imitsi wundi. Turakeneye ko mu mpera z'uyu mwaka utanguye atanumwe yobura icyo yerekana nk'umwimbo yarose. Nicho gituma natwe ku ruhande rwacu tugiye gufata ingingo zose zishoboka zituma umurundi wese aja ku kivi. Tuzofata ingingo gushika naho n'abarundi bose bari mu mabohero atarabicanye tubatezurira kugira bave aho bicaye bagivya gusa batahe hanyuma baje ku kivi. Ivyo tubivuze kuko twasanze ko kwicara ku muntu mwibohero uziko naho yota atawe yiba canke ngo yice ari uruhombo runini. None naho yoba yakoze icaha gituma aja mwibohero tuzofata ingingo z'ibindi bihano yokora ariko akaguma ku kivi. Erega n'uburongozi bw'igihugu butegerezwa kuba nyabuntu bugatahura ibiha abantu bakoreyemo ivyaha n'ibihe tugezemo. Nico gituma tugiye no gusuzuma amadosiye yose y'abapfungwa kugira ngo dutezurire abatarabicanye n'abambuzi kuko abo n'ubundi n'imburakimazi. Ariko rero aha twategere neza kugira ntihagira abajejwe ivyo bibazo bikika mukiza canke ngo bariremwo mbege. Turazi ko hari abantu batagira umuzirikanyi usuzuma ibintu uko biri canke batabara abantu mu kumena igisabo. Icyo gikorwa tuzogikorana mu bwitonzi na jewe ubwanje turi kumwe n'abajejwe amategeko kugira ntihagire ingingo ihonyangwa. Bavukanyi barundi barundi kazi inshuti z'Uburundi, twaratanguye urugendo rwiza rw'iterambere tuzi neza ko rutoroshye ariko kandi tuzi ko atari kurondera umuzi w'ibuye ko tuzi ko rushoboka. Turazi ko atawubaka inzu mu munsi umwe aritonda nyabuna agataba naho hagumye kuko agagumye bagumako kanatsinda. Umunyabwenge ntiyubakira ku musenyi yubakira kwibuye. Urugamba rw'iterambere rusaba umwete ibikorwa byinshi no kutarambirwa. Nico gituma twabonye ko turavye inyifato y'abarundi n'umvuduko bariko imyaka 37 irakwiye kugira Burundi bube bwateye imbere. Ariko kandi byose bituvako hamwe twohindura umuvuduko tugahindura ingendo ntidusamare. Mu myaka mikeyi twoba dushitse kuko naha turi si hato nuko twamenyereye kwica umwano. Urugamba kandi rw'iterambere rurakenera indongozi zikerebutse zitahura iyo turiko turaja zikunda igihugu n'abene gihugu kandi zitwararika guteza imbere ubuzima bw'abene gihugu bo mushinge mukuru w'imbona kazoza y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060. Indongozi niyo mboneza yegeranya ikongera igakingira itunga ry'igihugu. Nico gituma twafashe intumbero ko amahera igenewe kwinjira mu kigega cy'igihugu yinjira yose ariko kandi agasohoka agiye gukora ibikorwa by'iterambere by'abene gihugu bose. Nico gituma twifuza ko atamukozi w'igihugu yohembwa ataco yakoze kiboneka. Ndasubiramwo, twifuza ko umukozi wese w'igihugu atoronka impembo ataco yakoze kiboneka kanatsinda handitswe ko ari umukozi gusa abegwa n'impembo. Umukozi nawe abonekera kuco yakoze. Bagenzi banje nshuti z'urugendo rw'iterambere, birakenewe muri urwo rugendo rushasha ko twese tumenya ko tutakiri mu bihe byo kurera amaboko kuba nyamwigenda ko kurya canke gutanga ibiturire. Muri rugendo si gihe cy'urudandazwa rwa magendo cyangwa rwo mu binywabi no gusahura ubutunzi bw'igihugu. Si gihe cyo kwangaza imitahe dufise tuyijana mu mahanga, ahubwo ni gihe cyo gukwega kwega abanyamitahe bo hanze ngo bayizane Burundi. Harakenewe ahubwo ko tumenya ibyo dufise n'ibyo dushoboye bizodufasha gushika kuri iryo hangiro rishasha. Dukamishe riho umutaye Imana yaduhaye. Niduke baguzwe kandi kuko twohava duhusha inzira. Dutegerezwa rero guhinduka tukavuga rumwe. Ijambo n'igitero ryacu icitabirizo kikaba umuhamirizo twese tukarutamba kumwe. Bavukanye, iyo uri ku rugamba ubuzi neza uwo muhanganye. Natwe nitumenye ko hariho imitima mibi idashaka ko igihugu gitera imbere. Abo nabo ni bamwe bamenyereye kurya bicaye bakamisha igihagararo n'icicaro. Abo iyo hageze gukora banebwesha abandi babasamaza ndetse bateranya uburongozi n'abene gihugu kuko babakuye muri ivyo vyicaro. Muri mamatwi ibinebwe abangushi abakwiragiza ibinyoma n'ibihuha naho bari kurushi. Icyo mwomenya kandi mugategera nuko abantu nkabo batazoduhagarika mu rugendo turimwo rw'amahoro n'iterambere. Bazovuga natwe twinumire tugume dukora na kare amaso y'ibikere ntabuza bavoma kandi ikinyoma kiririrwa ntikirara. Turashimye cyane ugaruka rwahabonye kare rukageza rugasanga harabona none ari rwo ruremesha abandi. Iterambere rirashoboka kuko ubu turi kumwe n'urwaruka rukibasha. Icyo narukebura gusa ni uko ubwo rwaruka rwomenya ko ubana na suneba ugasuneba nkawe. Kurya utabiza kuya biraryoshe ariko bishikana umuntu habi. Mwirinde amajambo y'ibinebwe ntibibandukize. Ahubwo namwe nimukore ibishoboka kugira ivyo binebwe bivi buzimu bijibuntu. Ikinebwe kivuga kiti hanze hari ntambwe ihava inyikira hanze mu ntangaro. Muzokumva babwira ngo ntuta amaboko ngo wabirimye siwe yabiriye. Ngo niworora zizopfa zose. Ngo niwarima ntibizomera ngo bimeze imvura izotara. Mbere hari n'abazobabwira ngo bisaba umutahe kugira ngo bakwibagize umutahe Imana yaguhaye ariwo isi ubwenge n'inkomezi ndetse bakwibagize n'umutaha abavyeyi n'igihugu baguhaye arivyo ubuntu n'ubumenyi. Murabima matwi ubabwira uti umugabo n'urya ico yihigiye uti umugabo ahaga amazi ayivomeye kandi mpakate ndambarare arutwa na makabando nandare. Turashimiye indongozi zikerebutse zibona kure zikunda igihugu n'abene gihugu zikaba ziriko zirerekana karorero mu gutsimbataza umutekano no mu gufasha mu irangorwa ry'imigambi y'iterambere. Turacari mu ntanga rugendo rushasha ariko turabona ko intanga ari nziza. Ndasabye ko indongozi zitari kangura zo kwikubita gashi umugani ngo akazi k'ibwami kica uwicaye warataye igihe. N'abavuga ngo leta iguhenda ko iguhemba nawe ukayihenda ko uyikorera bategere ko impembo iva mu vyo wimbuye. Kuva ubu tugiye guhindura imvugo tuvuge tuti umwe wese kuvyo ashoboye kumwe wese kuvyo yakoze. Ubwo mwategereye ubuzi ko azokamisha icicaro nateshwate. Ivyo wakoze nivyo bizoguhesha iteka. Barundi barundi kazi waruka. Kuva mu bukene birashoboka cyane mu gihugu cyacu kuko ivyankenerwa byose birahari kugira ngo iryo hangiro turishikeko. None ko dufise isi ndimwa nziza imera imbuto zose tukagira imvura igwa ku rugero rwiza mu kiringo kinini cy'umwaka muci tukaba dufise amazi yiburuka mu mibande no mu migezi. Igihugu kikaba gifise ubutunzi bwinshi bw'amabuye y'agaciro. Abarundi bakaba abantu b'incabwenge bakunda ibikorwa n'amahoro. Mwumva icyo tuzibira cyovahe. Numugambi ushoboka ariko kandi ni igikorwa gifata umwanya n'ubwitonzi gisaba kwihangana no kugira urunani mu bikorwa by'iterambere. Basokuru barayamaze bati ushaka umubira abirakuya kandi ushaka umuce acika ijoro. Kugira igihugu kigabe kikigaburira kandi kigatera imbere ntitubironka nk'amanakoroka ava mu ijuru. Ntibizodusanga aho twicaye tureza amaboko. Dutegereza gukora twivuye inyuma twigore mu bigoye turuhe ariko tuzi icyo duharanira ku miryango yacu n'igihugu. Turumva hirya no hino imvugo y'ivyitwazo vya bamwe bamwe baca inkokora abashashaye iterambere ngo umugambi w'igihugu cyifashe 2040 giteye imbere mu 2060 ni indoto kubera umuyaga nkuba udakwiye ngo nta mabarabara ateye imbere dufise ngo nta buryo bwo gutangura imigambi dufise n'ibindi bakibagira ko atavuka rimwe ngo yuzure ingovyi kandi ko bukebuke bushikana umusiba ku mugezi ibintu birarondegwa ibyo byose biri mu byo tubwirizwa kwihatira muri iyi myaka ya hafi indongozi nizibisigurire abo zirongoye kugira amakenga bafise ahere kuko benshi bishwe no kutamenya abarundi bose nibamenya ko intumbero dufise ari iyo gukora tukagwiza umwimbu umwe wese agakora neza ibyo ashoboye kandi vyunguka ubuzima bwa bene gihugu bugatera imbere mu myaka mike yigusa tuzosanga twashitse kuri iryo hangiro twifuza ry'igihugu cyifashe kandi giteye imbere ko turi mu ntango y'umwaka nakanya keza ko guhamagarira abakozi bo mu bisata by'igihugu abikorera ivyabo abakorera mu bindi bihugu mbere bamwe bafiseyo ubwenegihugu abanyagihugu bose ngo baterere muri uwo mugambi 2040-2060 umwe wese akorisha ashoboye ashiremwo nakigoro mbere uno munsi ni gihe cyiza cyo kwirimbura tukaraba ibyo tumaze gukora muri iyo ntumbero tukaraba ko turi ku kivi koko tuzirikana ko umwanya utaka utagaruka kandi ko ikivari cha kare uno munsi wa mbere w'umwaka umwe wese yibaza ati ubwo koko ndi ku kivi muri no mbona kazoza nshasha ndabona ibyo shoboye guterera canke ndacirondera erega turamaze kumva abavuga ko iyo mbona kazoza idashoboka bagatako bagashaka kuvyinjiza mu mitwe y'abandi ngo babace inkokora mwe nabo bantu dusangira urugendo tudasangira rubanza murabarabira hafi mubace kure bashobora kuba ari basesa nkuyoze murabace kure kuko usangira urugendo n'uwo mudasangira rubanza akakuzimiza ariko gito gitabwe wabo dutegerezwa kubafasha gutahura kugira ngo ntihagire numwe asigara inyuma bagenze ndazi ko hatabuze abafise ishaka ariko bakikijijanya imitima kugira ngo twitere intege ku mugambi ushoboka nidufatira karorero ku bihugu tuzi ko vyaharugwa mu bihugu bikenye mu myaka iheze ariko ubu bisigaye biri mu bihugu vya rutura noneho murabizi ubwenge burarahurwa uburyo nabwo burarondegwa eka noneho itunga liraremwa iyo ugomba koga mu ruzi canke gutwara indege ubanza kugira amadidane birumvikana hari hivyo ubanza kubaza canke kurabirako hanyuma ukavuga uti jeho kuki mbuziki hari buye riri ku mugongo ugatohoza neza ugafata ingingo ugacutangura kwisuganya mu buryo bwawe no mu bagenzi kugira ngo urugendo giye gutangura ruze rugushikane kuri cha cipfuzo chawe ariyo ndoto yawe erega izo zibika zaramagi kandi gato karakura natwe rero tuzokura nkuko nabandi bakuze tuzotera imbere nkuko nabandi bateye imbere ikibi nubunebwe no kwikengera barundi barundi kazi nshuti z'u Burundi muti none leta iri ku kivi koko iri kwirakora iki ubwa mbere twomenya ko atagisata na kimwe kidakenewe muri iyo mbona kazoza nshasha hariho byinshi biriko birakorwa ariko uno munsi dushimikira kuri bikuru bikuru idonido mu kazorishikirizwa n'abashikiranganje umwe wese mu gisata jejwe ubwa mbere ni ukomeza umutekano kugira abarundi bakora umutima uri munda tukaba tunezerwa n'uko abajejwe kubahiriza amategeko mu gihugu babifashe nka nkama ubwa kabiri ni ugukomeza intwari ibereye haba mu kugwanya karenganyo cyangwa kugwanya abanyonora itunga ry'igihugu abarya canke abataye giturire no gutunganya neza ikoreshwa ry'itunga ry'igihugu muri iyo mbona kazoza y'2040-2060 kandi dukeneye abantu baciye ubwenge bafise ubumenyi n'ubuhinga bijanye n'igihe tugezemo nico gituma mubona turiko turagwiza amashure n'ibigo by'ubuhinga n'imyuga tutibagiye gutunganya inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu mashure yisumbuye na kaminuza hisunzwe uwo mwitwarariko nyene ibisata biruta ibindi twitwararitse kuko ari byo nkingi y'iterambere bikaba igisata cy'uburimyi n'ubworozi igisata cy'ubutare n'amasoko ntanga nguvu igisata cy'inyigisho n'amagara y'abantu kugira dushike kwihangiro dusangira urugendo twaratanguye ibiganiro hagati ya leta n'abagwizatunga tukaba duheruka guhura ngo duhanane ivyiyumviro byo dufasha kugira ngo iyo mbona kazoza yo mu 2040 na 2060 ishoboke twaraganiriye keshi n'ugwaruka kugira ngo turumenyeshe uruhara ruhambaye rufise muri uyo mugambi mushasha kandi vyaribonekeje ko rubushikiye cyane twarasavye abagwiza tunga ngo bemere barinde bashinge amahinguriro canke amashirahamwe urudandaza rwo hagati no hanze y'igihugu rukomere batangiye ubuzi ikori n'amatagisi vyiyongere bashore no makungu baronye amahera mva makungu n'igihugu kihungukire twarahagurukiye kandi bikogwa vyo gukingira ibidukikije kugira ngo dukingire isi yacu ibinyabuzima n'ikirere mbere muri uyu mwaka w'2024 tukaba twiteguriye kugira ihuriro ku kibazo cy'ibidukikije uburimyi n'ubworozi turasavye rero n'abagwiza tunga ngo batere ibiti aho barangurira imirimo no kuvuga aho bafise amahinguriro mu miryango imiryango nayo itere n'imiburi yiburi ibiti na bitanu by'ivyamwa mu ngo zabo muri iyo mbona kazoza nyene leta ibandanya kwitwararika gusanura amabarabara kugira ngo rudandazwa rwo hagati mu gihugu rukomere n'abiyunguruza boroherwe ikaba iriko iritegurira kubaka nibarabara ry'indarayi rizova muri Tanzania iuvinza ligashika igitega riciye musongati no gukomeza urudandazwa rwo mu mazi no mu kirere nk'uko tubizi umugambi wose ukogwa n'amahera leta iri kwiregeranya amafaranga atozwa mu gihugu ikoresheje ubuhinga bwa none bwo gutanga amakori n'amatagisi ubu abatanga kori bashika 1,757 bakaba bararishe bakoresheje ubwo buhinga twabamenyesha ko umugambi wo gukoresha amahera y'igihugu hakurikijwe ibikorwa bizwi biba byarategekanijwe bije programme uzofasha cyane mu irangorwa ry'imbona kazoza ry'2040 na 2060 Barundi Barundi kazi inshuti z'Uburundi Uburundi ni umurima wa Edeni urimo ubutunzi bwose kama kuburyo ibintu byonyene bishobora kubera intambamye iyo mbona na kazoza nidushike kwihangiro jova ku Barundi bonyene ubwabo mu gihe bo kwigira sindabibazwa nibaje ku kivi cyanke bagashaka kwankiriza uwo mugambi ikindi cyo tuma tudashika kwihangiro ni gihe twosamara tugahendwa n'amahoro asasagaye mu gihugu hose maze tukaryama umukondora zosi umwasi akatwubira akadusubiza inyuma akadusubiza mu ihumbi yindi ntambamye ni abarundi batigera bumva ko igihugu ari cyabo bakama batoba banigira mu meshi migambi cyanke batega imitego uburongozi bw'igihugu mu gihe tutokanura ngo tubateshe imigambi mibi yabo barashobora kuducereza kwihangiro ari nacyo gituma subiriye gutera intege zina murundi wese iyo mbona kazoza agire gwiwe abone kandi yumve ko afise uruhara kugira ngo ishoboke nkabansavye ko hampande yo kurangura imirimo y'imigambi yanyu umwe wese asanzwe akora muteramire itunga y'igihugu mu kwerekana uwo wese anyuruza itunga rusangi agira urudandazwa rwa magendo adatanga amakori n'amatagisi tutibagiye no gushengeza abo bose batega imitego canke bashaka kwankiriza imbona kazoza yodukura mu bukene ikadushikana mu iterambere rya twese rirama. None rero imbere yo gusozera twongere twibutsanye ko amahoro n'umutekano ari karahara mu Ruganda ntibacure. Mu gihe tutayateramiye byo tugora gukora imigambi yacu kuko nta usamara indoro ivuga. Ducungera amahoro n'umutekano twimwe amatwi basesa nkoyovze bakwiragiza ibinyoma n'ibihuha mu bene gihugu turwane intambara y'ubukene dufatanye mu nda twese. Twongere kandi kubamenyesha ko muri uyu mwaka mushasha dutanguye turiko turitegurira rusasuma rw'abantu inyubako uburimyi n'ubworozi rutekekanijwe muri myandagaro uno mwaka utanguye kugira tumenye vyukuri intambwe duhereye ko mu rugendo rugana 2040. Turasavye umurundi wese kugamburuka yishure neza ibibazo bazomubaza kugira ngo ntizizokubakire kumushinga uva bavukanye. Nabandagwiciriye mpejeje ntanuye abantu mbono menga umutima uri mu kirere bidodomba ko twazibiye iminyuro bahora bacamwe mu kunyuruza itunga ry'igihugu. Mbere muri bo hari habihaye ingendo yo kwambika ibara ubutegetsi bw'igihugu ngo bagumura bene gihugu mbere biyita ko igihugu cyari kibayeho kubera bo. Nibategere ko ibihe vyama bihe ibindi aho gato kikabo gahetamye nibakagorore bakore barya ibihezagiye biciye mu bikorwa vyabo. Bibuke wa mugani ngo indandende humirinja ikica kokize. Badahinduye ingendo bakaguma bashaka gukwega kwega bene gihugu ngo babashigikire mu makosa bakoze bashobora kuzohaburira n'ivyo bari bafise. Abakibandanya nabo iyo nzira y'ubunyonyezi kurenganya no kurya ibiturire nibarendegere bazi ko akamenyero kica intware. Ni kuri iyo mpanuro nkora mutima ndangirije ko nsubira kubipfuriza umwaka mwiza muhimbaze muri mukanyamuneza ka Noeli n'ubunani musangire utwo mwateguye ariko muzirikana ko induta yibwira icyo uyihaye uyibwira icyo uyirarije. Muhimbaze kandi mufatanye mu nda mubumbatiye amahoro n'umutekano ntimuryame mukondora zosi ngo mwasa have abaca muryahumye. Icivugo cy'uno mwaka mushasha twubake umushinge w'imbona kazoza y'Uburundi 2040 n'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu duhereye guteza imbere ubuzima bw'abenegihugu nikitubere urumuri twese kugira ngo umugambi mwiza wo kugira igihugu kigaba kikigaburira mu mwaka 2040 n'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu uzuranguke nk'uko tuvyifuza. Imana mushobora byose segaba w'ibihugu vyose nibahangaze mwese kandi bane namwe umwaka mwiza kuri mwese murakoze.